ukuqinisekisa ukuba isitofu sokugonya sikhuselekile kuye wonke umntu. Uphando olubanzi lwelebhu kunye novavanyo lwekliniki luqhutywa ziinkampani eziqhuba amayeza. Ezi zifundo zinikezelwa kwimibutho elawulayo. Baya kuthatha nakuphi na ukuxhalaba ngokhuseleko ngexesha lenkqubo yokwamkelwa ebanzi. Ukuqinisekisa ukhuseleko nokusebenza kwentsholongwane ngaphambi kokuba inikezelwe eluntwini. Isebe lezempilo lisebenzisana negunyaziwe yolawulo lwemveliso zempilo eMzantsi Afrika. Ukuqinisekisa ukuba zonke izitofu ezenziwe zafumaneka ukuhlangabezana neemfuno zokhuseleko, ukusebenza ngokukuko, ukusetyenziswa ngokulula, ukugcinwa, ukuhanjiswa, ukugcinwa konikezelo kunye neendleko. Ukuqinisekisa ukuba i-67% yabantu bayagonywa ekupheleni konyaka esikuye ongu-2021 kunye nokuhlangabezana neemfuno zabantu ezahlukeneyo, izitofu ezahlukeneyo ziye zafumaneka eMzantsi Afrika. Ngolwazi lwamvanje oluchanekileyo malunga nogonyo lwe-COVID-19, ndwendwela i-sacoronavirus.co.za.